Malawi ndi dziko lomwe linazungulilidwa ndi mapiri ndipo limapezeka kuzambwe kwa Africa. Dzikoli linapanga malire ndi maiko a Mozambique, Tanzania, komanso Zambia. Malawi ndi wankulu kukwana mahektala 11.85 million. Mwa mahektala amenewa, mahektala 9.41 million ndi ntunda, pamene mahektala ena 2.44 million otsalawo ndi madzi. Malingana ndi malipoti amene bungwe limene limaona za chitukuko la United Nations anatulutsa, dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko osaukitsitsa. Mwa mayiko 182, Malawi ali pa nambala 160. Gawo lalikulu la chuma cha Malawi limachokera mu ulimi odalira mvula. Mwa anthu 100 aliwonse mMalawi, anthu 40 ndi osauka ndipo sakwanitsa kupeza ndalama yopitirira 300 kwacha pa tsiku. Chilengedwe chimatenga gawo lalikulu lokhudza mioyo ya Malawi, ndipo izi zimakhudza nkhani za chuma ndi chitukuko. Mwa aMalawi tena aliwonse, aMalawi 80 amadalira zinthu za chilengedwe kuti apeze zinthu zozithandizira, ndalama, komanso kuti agwiritse ntchito pa makomo pawo. Ngakhale kuti anthu ambiri timagwiritsa ntchito zinthu za chilengedwe, gawo limene zinthu za chilengedwe zimatenga potukula chuma cha dziko lino sizilabadilidwa kwenikweni. Kusalabadira kwa zachilengedwe kumeneku kumapangisa kuti dziko la Malawi lidzitaya chuma chambiri. Dziko la Malawi bwenzi likupeza ndalama zokwana 26.6 billion chaka chilichonse, likanakhala kuti limagwiritsa bwino ntchito zinthu zachilengedwe monga doti, nsomba, komanso nyama zakutchire. Usodzi ndi chimodzi mwa zinthu zachilengedwe chimene chikubweretsa phindu lambiri mʼdziko muno. Anthu okwana 1.6 million makamaka ochokera mʼmadera akumidzi amadalira usodzi. Mʼdziko muno mula asodzi pafupifupi 60,000, ndipo anthu ena okwanira 350,000 amagwiritsa ntchito njira zosiyana-siyana zokhudzana ndi usodzi kuti apeze ndalama. Komatu gawo limene usodzi wa nsomba umatenga potukula chuma cha dziko lino silioneka ngati ndera likulu, ndipo silidabadilidwa kwambiri. Mchaka cha 2008 choka, ndalama zomwe zinapezeka kuchokera mu usodzi zinali zokwana 9.4 billion, ndalama zambiri zoti zinathandiza kutukula chuma cha dziko lino. Mchaka cha 2007, nsomba zomwe zinasozedwa zinali za ndalama zokwana 7.6 billion. Zambiri mwa nsombazi zinali ndiwo zomwe asodzi amadyetsera mabanja awo. Boma likuganiza kuti usodzi umabweresa chuma chokwanira 4% ya chuma chimene boma limapeza. Chifukwa chosasamalira chilengedwe, mchaka cha 2007 joka, boma la Malawi linataya ndalama zokwana 3.9 billion zimene zikanapezeka. Dziko la Malawi linaluzanso ndalama zokwana 7.7 billion zimene zikanapezeka kuchokera ku usodzi. Ndalamazi zinali zokwana 1.5% za chuma cha boma mchaka chimenechi cha 2007, tikatengera kuti usodzi umathandiza chuma cha dziko lino ndi gawo lokwana 4%. Kuyambira kalekale kufikira kumayambiriro a zaka za ma 1990, nsomba zinali ndiwo zomwe zinali zogulika kuno kwathu. Pazifukwa zina zomwe zinamwayizo ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu, kutumiza nsomba ku misika ya kunja, kukwera mitengo. Kuchepa kwa chiwerengero cha nsomba zapangitsa kuchepa kwa nsomba zimene munthu aliyense amadya pa chaka kuchokera pa 9.4 kg kufika pa 5.4 kg. Abungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi amalimbikitsa kuti munthu aliyense adzidya nsomba zapakati pa 13 ndi 15 kg pa chaka. Nyanja ya Malawi ndi imene asodzi ambiri amagwiramo nsomba zambiri kuposa nyanja zina zonse ku Malawi kuno. Mchaga cha 2007, pansomba 100 zilizonse zimene zinagwidwa ku Malawi kuno, nsomba 82 zinalizochokera mnyanja ya Malawi, nsomba 9 zimachokera mnyanja ya Jirwa, pamene nsomba 7 pansomba 100 zilizonse zimachokera munsinje wa Shire. Monga tamva kale kuti pazifukwa zina zomwe zina mwayizo ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu, kutumiza nsomba kumeseka ya kunja, kukwera mitengo, kuchepa kwa chiwerengero cha nsomba, zapangitsa kuchepetsa chiwerengero cha nsomba zimene munthu aliyense amadya mzaka zino. Pamene chiwerengero cha asodzi chikukwera kuchokera pa 10,000 mchaka cha 1991 kufika pa 60,000 mchaka cha 2008, nsomba zimene munthu aliyense amadya pa chaka zachepa kuchokera pa 9.4 kg kufika pa 5.4 kg. Kuchepa kwa nsomba aku kukuchitika kwa mbili chifukwa chakuti nsomba za mbili zikupita ku misika ya maiko akunja amene dziko la Malawi layandikana nawo. Anthu ambiri akufuna nsomba, koma nsombazo ndizochepa. Tikaoneka bwino lomwe zimenezi ndiye tuona kuti kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu kumachepetsa chiwerengero cha nsomba.
So, makono malo akusowa chifukwa cha kukula kwa chiwerengero cha anthu. Malo manga kusinjiro ngati madamu poera nsomba asanduka malo olima. Kotero kuti papezeka njira ina yomanga nkhokwe zoyetera nsomba pakati pa nyanja. Nkhokwe za nsombazi zimatenga malo ochepa poyerekeza ndi malo amene anakagwiritsidwa ntchito pa ntunda.
Chaka chilichonse chiwerengero cha nsomba chikuchepa ndi 0.24 kg. Pozindikira kuti zinthu zachilengedwe zitha kutukula chuma cha dziko lino, komanso umoyo wa anthu, boma la Malawi laika ndondomeko yoona za umphawi komanso zachilengedwe. Ndondomeko imeneyi ikutheka kudzera kuthandizo la bungwe limene limaona za nkhani zachilengedwe komanso umphawi mdziko lonse lapansi la Global Poverty and Environment Initiative of the United Nations Development Program. Komanso bungwe lona za nyengo la United Nations Environmental Program, UNEP. Ndondomeko imene boma la Malawi la pangai, yapangidwa ndi zolinga zopititsa patsogolo kagwiritsidwe ntchito kabwino ka zinthu zachilengedwe. Ndicho linga chochepetsa umphawi, kuonetsesa kuti anthu ali ndi chakudya komanso kutukula ndi kupititsa patsogolo chuma. Ndondomekoyi ilinso ndi zolinga zofuna kuthandiza kuti dziko la Malawi likwaniritse mfundo za boma za chitukuko za Malawi Growth and Development Strategy, MGDS. Kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu kwapangitsa kuti mitengo ya nsomba ikwere ku Malawi kuno. Komanso kuchepa kwa chiwerengero cha nsomba zimzaka 20 zapitazi, mitengo ya nsomba yakwera kwa mbiri. Komanso anthu makono akudya nsomba mochepa kulekana ndi kale.
Mitengo ya nsomba pansika kuno kwathu ikukwera, kamba kakuti nsombazi zikusowa. Komanso kukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna kudya nsomba. For example, I think our nsomba zokwana matani 68,000 zimaphedwa pa chaka. Ngakhala sodzamapha mulingo chuluka chonchi, nsomba 40 pa 100 zina zili zonse zimaonongeka munjira zosiyana-siyana. Titachepetsa chiwerengero cha nsomba zonongekazi, tikhoza kuchulukitsa chiwerengero cha nsomba zopezeka pa nsika. Nsomba zikachuluka pansika, mitengo yogulira nayo idzatsika, ndipo chiwerengero cha anthu odya nsomba chidzakwera.
Nsomba zimene zimagwidwa zachepa ndi 20% muzaka 20 kuyambira mchaka cha 1987 kufikira 2007, abunge loyang'anira zakafukufuku akuti chiwerengero cha anthu ku Malawi chinakwera kuchokera pa 7.9 million kufika pa 12.7 million mzaka zomwezi.
Approach that we are now using is to involve the fishing communities themselves.
Tayamba kugwira ntchito ndi asodzi kuwazindikiritsa mmene jambo chimasuwanira ndi mmene chingasamalilidwe. Ngati asodzi ndi anthu okhala madera amene kumaphedwa nsomba atazindikira chifukwa chomwe tiyenera kusamalira nsomba, anthuwa adzapindula ndi nsombazi. Kuonjezera apo, tizachepetsa chuma chimene chimagwira ntchito yothandizira kusamalira nsomba, ndipo chumachi chidzagwira ntchito zina za chitukuko.
Ndalama zosachepera 3.9 billion zimatayika chaka chilichonse ku Malawi chifukwa cha kuonongeka kwa zachilengedwe makamaka kumbali yokhuzana ndi za usodzi. Pachifukwa achi ndi chinthu chofunikira kwambiri kuonesesa kuti takonza kuti tizipindula ndi chilengedwechi. Kudzera ku ndondomeko ya boma ya MPEI, boma la Malawi likufunitsa kuti zinthu zachilengedwe kuonjezerapo usodzi zipeleke pindula mbiri kwa Malawi kudzera munjira zosiyana-siyana. Bomali likufunitsanso kuti zinthu zachilengedwe kuphatikizapo nsomba zikhale zodalirika pa chuma cha dziko lino.